Msize!
Kuseli.
Kethiwe. Kethiwe uthathele. Kethiwe. Msize!
Kuseli.
Kethiwe.
As I look around, dignitaries are still coming through. I just saw the Swati royal family's entourage, the traditional prime minister, the land affairs minister, as well as the prince of the Lesotho kingdom, Prince Molapo. I also saw a few business moguls here with us today to share with space to the solemn occasion.
Isizoqala inkonzo.
Oh, sabafikile abantu.
Ya, bathi bephelele. Sekuzomela ngiyolanda kwamanzi nokamahlaba.
Okay. Sambe sibabingelela.
Khahlamba omkhulu. Mlondolozi. Mlondolozi wamanzi afuphukile. Londolozi.
Dando. In your hand, you seem distant.
Right, I guess it's just. Dear Mkuseli, I'm just feel so surreal. On concept day.
Yeah, ngithokozisa ukwazi ukuthi nimkhonzile umfowethu. Ngesikhathi sakhe sokuphila, ukwazile ukuthinta izimpilo zenu. Siyabonga la kwakhahla. Usazophila ngaphakathi kwethu. Ezinhliziyweni zethu. Ngiyange ngiqambe lamanga. Akukho lulu kuma lapha mkweni namhlanje. Uyangisinda impela, ubuhlungu. Kodwa ngicela simkhumbule njengesibusiso, hayi ngendlela ashiye ngayo. Mahla, ngicela usule izinyembezi. Bela umkhuselo bengathanda ukubona abantu bekhala kakhulu umndeni wethu. Ngicela sibambane, sixhumane njengomndeni, sithole indlela yokuqhubekela phambili njengomndeni ma. Akho wedwa kule nto. Sizoba ihlombela.
Ngiyazi ubani obulela ingane yami.